ngenisokomaso ngati moyo wa hefe wise it helps me a lot sindidwaladwala chani ndam not that crazy I'm always active
ungalimbise motani anthu ena kuti azipangana uzipenezesa
okay anthu amene amapanga ulesi kapena amaona zoti zopanda ntchito ndikwalimbikisa kuti zinthu izizi ndi za ntchito of course anthu amangoona ngati kuti ndi amapanga izi ndanthu osowa zochita chani komano it's important to everyone for hefe wise and physical fitness komaso munthu you are not lazy you're always strong
So what does this
say? I don't know about encourage with the Azibanga makes sense. Onova ma Olubum. Imani Bigisa, my office is a bit to mind us from office. If you want to be more than I know about this, or to back on the commission. Along some of TV, and about some of the nowadays that you want home, my grandma didn't know that from Banga Bill, my BB, my sugar, my donor, my stroke, my son, my stroke, Yampang. Ndeno it's just an encouragement kuti anthu tizipanga zimene zimaexercise kakuyenda maexercise kungoyenda chabe ndi exercise iso ngadukanika kuthamanga thangoyenda komano anthu ambiri omwe bizere maoffice mangoyenda pagali modal maoffice kuyenda pagali modal nyumba ngolowa mnyumba mwezeka kuti umapanga matenda oti tisakuwapewa